Naba bantu skopie balila ngoku kulilwe eMzantsi Afrika ngoku kuthwa uZara wayiphakamisa izandla zozibini esithi dincedeni ephakamisa izandla zozibini esithi ukhona na onokundinceda dincedeni abancediweyo abazange bamncede abanamandla okunceda abazange bamncede kodwa ilishwa namhlanje esikhuphi wonke umntu ulangazelela uba axelele ihlabathi uba uZara wayendithanda udlula abanye abantu ewethu wayekuthanda wenza ntoni ngaloo nto ngoba simbonile edinga unceda akancedwa iyothusa into yoba namhlanje kanti unezihlobo ezinamandla kangaka okunceda beziphi ewethu nceda ngoku lingoku ixesha lokunceda okanye ungazibuphinde uncede naninina